Ganiro cyitwa Uburundi buraririmba umucuraranzi yitwa Joel Barasaranikiye umwe mu bacuraranzi bakomeye muri iki gihugu bose repetition nyinshi bateramisha kenshi igihe kinini kuri Campero n'ahandi za kumenya akaba ari umwererezi wo kwa Monseigneur Juste Barasaranikiye akaba no munsi turi mu kiganiro cyitwa Uburundi buraririmba aho tuza kuganira nawe tumenye ibintu amazi iminsi ariko arapostinga kuri Facebook, WhatsApp n'ahandi Instagram bishasha tutari tumenyeye muri iki gihugu mugabo tubona abantu benshi bakora kurikira
akaranga
Jendu mpialist, vuza benshi asanzwe bamenyere muri Campero, Campero Club, mpanda hari vendredi, samedi, turi kumwe na na band iwacu, Ingo Live Band, tuba turi hajya
Wala si
Ego Ba Koli Ba Toussaint
Yves Koli
Ego Abantu bitwa Ba Keri Ba Fidel Ba Elise Ba Passi Ba Abantu benshi
Ba Toussaint Umuhungu wa
Wa Leonard
Ego Sinzi nkayo Urumva Ba Papa Barakoranye Hama Nabana Ba Barakoranye
Urumva Nyene Nibintu Biteza Kuba Bihura
Nuko Turashimye Ko Witavye Buno Butumire Mugabo Twashaka Kubaza Bibi Ye Bintu Kure Bavyita Gute
bijya byo gusubiramo umuntu nyina bayaririmbye ba benshi babyita ma piano cover niko nanjye ndabyita ego do kumatitsa usanga biriko
bavyita piano cover
ndashobora kuvuga izo umuntu ariko araririmba canke jewe nkaririmba na piano bijya umuntu ari kuririmba donc byose nabikora jewe
ndazi ko nagutumbe mwe ni wabara
Thank you.
kudu hai kudu tungire Hora nubu menawa dawu niteka Sagwa nukweze, sagwa na mahoro meza Ugiri ibintu bita ama programasyo?
Nicho macho muzungu
kuko urumva turatubibona tukumva ko gira udutushe tutu accompagnement ugira mugabo hariyo ibiba bisanzwe bivuga uko ubanza kurondera mu muri computer
yego oya hari donc icho macho muzungu hari ibintu yagikoranye ubundi kugira yatira abantu baronke isoko nibyo rero umuntu abanza kuyikora ko
haba harimo nkutu babita gute nkutu nka batterie haba harimo n'utuntu tuba turi program wowe ukazigunu sasira gusa
urumva
bidisigure nibyo tuba dushaka kumenya kugira umuntu abone yuko abari ubuhinga buvuye ahantu budushikana handi ufatiye ku byo wakoze dusigurira
ubundi mu majambo make ya iyi piano kubisanzwe ibisanzwe irimo ibintu biri ingoma zikoreyemo no vuga ama style akorewemo rero izo style nzo umuntu aca yifashisha akavuga kugira ngo akore imwe twumva nko muri studio mu producteur akora ingoma akora ibika agashyamo na mapiano byose umva
ndashaka nivyo urukura dukorera bigire tuvyumve abari ko aratwumviriza ku radio tumenyesha abari ko arakurikira radio sanga turi mu kiganiro Uburundi burarimba dufise Joel Bonansalenkiye yaje kutwisigura ico ari co cover piano cyangwa piano cover niko bayita akaba rero ubu ariko aratubwira aka demonstration uko bavyita twereke neza ingena bigenza vya indi tumaze imisi tuko turakurikira aba yicariye kugira ngo ashobore kutunezereza twagiye uru ready mukanya isase tumusabe muhinga bw'ivyuma aduze kugira tuvyumve neza se yuko abafise ibisanzwe biri muri piano eka agacage dasasira tujya dutushugira abatwita gute
udutusho twahe
utwo ndandandanda akakaka solo
no twita na gasolo nyene
ego imbere ko tubandanya twashaka tuvugize kanu kakire ega rero batabasizi kugira kamutamba tubamenyesha ko Joel ari umuhungu wa Monseigneur Justin Barasane kimwe yavuga nzoja nzoja ku gasozi ka kuri canke gira mpayo uwo mukenyezi n'izindi Gira nteri kilala nuko twagiye kama muturirimbo gira gira udutorera kandi kamutama
yego
Joel wewe ukura kuvuka je nawe nakoje rava gura kugalira nawe kabisa Joel nakuru kiruka gusoma wewe kiruka kuno kigusa ndabamesha ko izi ntoki za Joel urabona ko ari inkoki nyene ndende zifise amabavu ari amabavu ya piano twagiye Atwe interprete indirimbo ya papa wiwe Uri isi Esu kwa zinzwe uko buke uko bwije niyo ni ndwa zoja nzoja kugasozi kakure nsabi mani sumba vyosi ndemeshe mere nkabandi nkiri ntuntu mirungu nshuti n'ikindi irahumuriza nshuti n'ikindi irahumuriza ari ahantu nkunda akavuga ati nindafise inshuti dahemuka aho usangana ntacyo akayagira abandi n'amahirwe nzi wewe uba bukeye uko bukeye uko bwije Abimani somba byose ndemeshe Meri nabandi iri nuno Juti nikindi irahumuriza Juti nikindi irahumuriza nuko muramwumvise rero uyu ni papa wiwe yagize inde la version originale y'ino ndirimbo akaba ari indirimbo yakunzwe cyane muri karaoke bakunda kuvuza uretse iyo hari zitwa ngira mpawe wo mukenyezi n'indi ati ya indi ngo avuga gute dusigamwe n'indi nuko rero twibutse gukora kuri kiraho dusanga iganiro uburundi buraririmba turiko turiga murazi yuko kino kiganiro dutumirira umuririmbyi ataje kuvuga ngo yakoze iki canke ariko akora iki canke arota akora kiriya ahubwo dutumirira umuririmbyi akaza kutwigisha icyo ashoboye gusumba ibindi kugira ngo abandi baririmbyi bafatireho akarorero bashobore gufata icyo bikwita muri mugifaransa experience yiwe bayifatire kugira ngo batere imbere bari kumwe no muririmbyi ntihagire usigara inyuma uretse nabo baririmbyi abo bose bagira iterambere ry'umuziki w'uburu n'amaradiyo arimo bashobore guca ku radio mu cyaje mu kiganiro kugira ngo nabo nyene batera imbere bari kumwe ntiyagire usura inyuma twadufite Joel hari kuri kazoza kiwawe ibi bintu ubona bishobora gushikana kuki
kuri kazoza kiwanje ibintu bizontunga gusa nubundi sanzwe bintunze
bigutunze
yego
bigukwere
yego biranashoboka
nabirondera amata y'umwana
cyane gose
uravyize
cyane
dusigurire bizogenda
ubundi cyambe n'ambere azi bijya nkora nyene twaranavuganye abara navyumvise mvugo yanje sinkorera kwa gusa yego ngira ico vyumviye bitera bije yego
ariho